ubanjwe umoya ngempilo yesihlabani seqomo bongekile ebhebisi wodumo simelane njengoba iphume ngene esibhedlela. Iphephandaba isoleza ethola ukuthi lo mculi akalibhadanga emcimbini eminingi aqashe kuye eThekwini, okubala iCotton Fest ebisehall Woodbats Kings Park Stadium ngesonto neFX Durban Rock ebisePeople's Park ngomgqibelo ngenxa yakho ukuxina ukugula. Okhulumela iCotton Fest uMelani Ramji uqinisekisile ukuthi ubhebisi akanenisanga kulo mcimbi, awazange ukufika emcimbini ngenxa yezizathu ke siqondane naye. Paula kweUmelane imthombeso nenalo mculo wodumo lwengomethi wololom utheke kuye kwakumi ngesikhathi ubhebisi enqanyela umoya. Uthe kuphoqelekile ukuba ke aphuthunyiswe esibhedlela njengoba ke ubeseqineke kakhulu, usenesikhathi ke bambekile kodwa akakwaziyo ukuthi uguliswa yini. Kuthiwa-ke kuqale kwaba sengathi ke umkhuhlanyana nasesikhundleni zokuxhumana ke akasemningi. Kunamahle bezathi akasahlali kwakhe Westville kodwa ke usebuyele kubo ukuze noma kenikezwele noma anakekelwe abazali bakhe. Udadewabo futhi oyimeneja kabhebisi wodumo uNondumiso Simelane utheke lo mculo bewunandisa ngaphandle kwaseNingizimu Afrika. Silijaziswe ibhanoyi elibuyayo okwenzeke sangakwazi ukubuya saphuthuma kanjalo-ke kodwa-ke sibazisile abahleli belemicimbi emibili basiqonda-ke isimo ebesingaphezu-ke kwamandla ethu. Uthe kweminye imicimbi okubalwa-ke obuseNazaretha-ke nasesikaleni Lifestyle kwasuke kwaqondana nokuthi ubhebisi uqashwe-ke ngaphandle kwaseThekwini. UNondumiso utheke kungamanga lihlazi ukuthi ubhebisi uyagula, umuntu ophila kanje umqimane uphila saka mhlawumbe ke bambona ethule ezinkundleni zokuxhumana ingoba-ke ematasa-ke nama-albhamu amabili okungeyakhe nale kamampintsha ayenza kodwa-ke wangayikhipha umatasatasa-ke ngalokho. Uthe okunye kubhebisi umatasatasa ngakho-ke ugologo noma-ke i-IOS gene nevodka-ke njengoba sekunguye oqoqobela izitambo zamabhizinisini kamampintsha. Kuthiwa-ke umatasa kakhulu njengoba-ke eseyedwa uzama-ke kwenza yonke into ebeyenziwa-ke ngumampintsha.